machiegni e Otit Mach TV.
E nyaka kinde mwachopo nieri, wanyalo wacho ni jok mageno gin osechako lal ne wach mar Raila laro kom mar African Union Commission chair nieri. Geno gi nyalo bedo ni duogo kata geno gi nyalo bedo ni medore nyaka kinde mwachopo nieri. Maeri en ka odiochieng' ma kawuono, news ma wayudo manyien en ni e kinde nieri koro candidate mar adek ogo bade piny kendo chiwo lwete kata owuok ayanga mar siro lwedo Raila Amolo Odinga. Maeri yango ni nyaka kinde ma campaign gi eki chakre nyaka kinde ma wachope odiochieng' ma kawuono, koro sani eri ji adek mosego badgi piny kata ji adek moseyango ni gin koro gigolo oko chunggi e kom mar African Union Commission chair no ero kendo gi support kata gisiro lwedo Raila Amolo Odinga. Kapok wadonjo matut kata kapok ayango ni giduto nyaka ng'at ma ochiwo lwete odiochieng' ma kawuono kata ng'at ma olwaro candidacy ne piny kendo support Raila Odinga ma oyango odiochieng' ma kawuono, arwaki kaeri jahera mar Otit Mach. Ka in wendo, kik wiyi wil moki subscribe. Ka in kodwa kaeri pile, idio like button, iweno pache comment section kaluwore ni pache koyudo kinde duto miwa dhi mbele gi go mbaka e comment section kanyo ero. Kaluwore ni kanyo ero ema inyalo goye kodwa mbaka kendo waduoki kaluwore gi wach mowuok kanyo ero. Kendo kata king'isowa kamiae bende, en morwa kaluwore ni wan kaeri kaka oganda kendo wariwore kaka oganda. Wauru mos makende ne anyuola ma aye alwora mar Ahero ma nyaka sani eri. Weche mag pi thago kata weche mag flood thago kaluwore ni kinde nieri ngima ma kuonde go eko tek kendo ngima ma kuonde go eko pek. Kendo kwa dhi mar ariyo, jok ma wuok alwora mar Kapuothe e gweng' ma Kisumu bende nyaka sani eri nigi tich mapek kaluwore gi wach mar koth kata kaluwore gi floods ma sani eri koro riembo ji e mier kaluwore gi koth machwe sani eri mapek. Achiel kachiel nyaka story wa ma kawuono, wanyalo yango ni kano chopo dwe mar August, achiel kuom jok manochung' kom mar African Union Commission Chair ma en former Prime Minister kata mane en not prime mane en Foreign Affairs Minister ma Somalia machon manochung' e kom mar African Union Commission Chair, noyango ni ogo bade piny kendo nowuok ni osiro Raila Amolo Odinga lwedo kata noyango ni osiro Raila Amolo Odinga lwedo. King'iyo video wa mokalo kata kineno video wa mokalo odiochieng' ma nyoro nieri, ne wayango ni maber ni Prime Minister manyien ma Mauritius noyango kata nolando ni pinyno ero ogo bade piny e chung' kom mar African Union Commission Chair kendo gisiro lwedo Raila Amolo Odinga kata gidhi siro lwedo Raila Amolo Odinga e komno ero. Mano ero nomiyo wang'eyo ni ji ariyo manogo badgi piny. Kachopo odiochieng' ma kawuono, wayudo news manyien kata wayudo wach manyien ni ng'at machielo kendo ogo bade piny. Kamaeri en jalup ker machon ma piny ma Seychelles ma bende en achiel kuom jok manoseyango ni dhi chung' kom mar African Union Commission chair nieri ma koro ogo bade piny kendo yango ni ochiwore mar konyo Raila go kampen ge kata ochiwore mar konyo Raila manyo komno ero kata sero moko kuom jok madhi go ombulu mondo mi ochiw ne Raila lwedo. Maeri medo geno mapek ne Raila kendo maeri nyiso ni sani koro mbi mar Raila ni malo kata en achiel kuom jok ma sani eri osayudo sir mapek kata sir ma mbele ne jok madhi chung' e komno ero. Vice President ma Seychelles machon nieri kane lando wach nieri, moko kuom reasons mochiwo mar weyo komni eri en oyango ni moko kuomgi en kaluwore ni health ne ok ber kendo ok obinyalo manage pressure mar tich mar African Union Commission chair no ero. Emomiyo ogo bade piny kendo kinde no ero ng'ama neno ni oromore gi komno kata ng'ama neno ni oromore gi wakomno ero en Raila Amolo Odinga. Statement ne wacho kamaeri kata kasomo statement ne noyango kamaeri: I withdraw my candidacy. Abosomo gi English tanyalo nuoye matin tin. I withdraw my candidacy from the race. I withdrew my candidacy from the race due to health reasons. Oyango ni nogolo chung' ne komno ero kaluwore gi weche mag health kata weche mag ngimane. I will not have been able to withstand the pressure that goes with that position. Oyango ni ok donyalo pressure mabiro gi tijno ero kata pressure ma tijno nigodo kaluwore gi ngimane kata kaluwore gi health mare kawacho gi dho ngere. Today I lend my support to Raila Odinga as he travel far and wide across the continent to spread its message of Pan-Africanism, peace, security, and prosperity for all. Oyango kamano ero ni osiro Raila lwedo kato oro Raila ochiwo lwedo ni Raila Amolo Odinga kuom chunge komno ero e kinde masani uwuothe pinje mopogore opogore mar manyo mbulu. Kinde no ero Raila nowuok ma ogone ero kamano kendo post mane Raila okete kor mbui noyango kamairi. Thank you Vice President Mariton. Thank you Vice President Mariton for your words of support and endorsement. Thank you Vice President Mariton for your word of support and endorsement. E kineno Raila kagolo official statement ne kaluwore gi Vice President machon ma Seychelles go bade piny kata yango ne ni oisire lwedo e komniri. Statement mar Raila ne yango kama kata wach manowuok kuom Raila ne yango kama iri. I had a useful meeting with Mariton. He has been a politician in Seychelles for a very long time. He opted not to submit his application for African Union Commission chair because of his respect for me. He volunteered to help in campaign. I want to take this opportunity to thank him for his sense of patriotism and sacrifice to support my campaign. Oyango maber kata Raila oyango ni negibedo gi romo makende gi Vice President machon ma Seychelles mong'ere gi nying mar Mariton. Kendo romo gini eri oyango ni Mariton osebedo ja siasa ma pek e gwenge ma Seychelles kendo kuom igni mang'eny, kendo mare en gone erokamano kuom chung' kata gone erokamano kuom yango ni ogo bade piny chung' kom ni eri, kendo yango ni osire lwedo kata yango ni odhi sire lwedo yudo kom mar African Union Commission chair ni eri. E kinde ni eri, ng'ata ng'ata man kaeri mano osebedo ka nigi doubt kata mano osebedo ka nigi kiawa ka bi Raila dhi yudo kom mar African Union Commission chair ni eri. Ada ni mondo mi apachi e comment section kanyo ero paro ma in godo nyaka sani kata ka in gi lokruok gi paro mari mane in godo kinde no ero nyaka kinde mwase chopo ni eri. Pod ineno ni Raila ok dhi yudo kom ni eri kaka nisebedo kiparo no ero, koso kinde ni eri kata kinde manyaka wachope sani eri ineno ka nitiere geno moro mbele kanyo ero. Mi wapachi e comment section kaluwore gi wach ni eri ka marwa nyaka kinde mokwongo ne waseyango ni wasebedo gi geno kaluwore ni maeri oke tich mokwongo ma Raila manyo e African Union ka wang'e maber ni nosebede lemo mar infrastructure e African Union. Mama eri miyo en achiel kuom jok manyaka kinde ni eri mbigi ni mbele kendo experience gi ni mbele e deal gi pinje mag Africa duto te. Kaluwore ni giyango ni candidate magidwaro en ng'at ma koduong'o dhod piny mora mora kata dhod country mora mora mar Africa kaeri tinyalo yawne ka maeri nyiso ni gidwaro ng'at man gi influence kendo ng'at ma an gi lony e weche mag wuoyo gi pinje mopogore opogore kata weche mag kelo wi pinje mopogore opogore kamoro achiel. Ono pachi ka in wendo, kik wiyi wil moki subscribe, wago kodi mbaka kende story mabiro.